coming up. You're gonna see these little eggs all over the place. And what I want you to do so you can have your very own instrument is grab them, open them, put some rice inside of them, put a color piece of tape all around so it's nice and tight, and then you can da 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 da